piano basi kabati nabishimye yinubaga mbere ukundi ubuzima bwanjye ahandi nanjye ubwayubaye narajyaga nkaryama ariko nkabura umutuzo nahagurutse ibukunzi nerekeza ibwana cyambwe ndagusanga intango y'umutuzo wanjye nari wowe Yari wowe, yari wowe, yari wowe. Shaki yo shushon haibu